Thank you very much. Praise the Lord, somebody. It's a whole year. I'm not saying that thing, I'm not the fuck up. It's a whole year. Everybody, in case you are just meeting me for the first time, I go by the name Godfreywhite, the general. You can check me out on YouTube and all social media platforms. Greetings to everyone. I come to this occasion. One love. DJ, are you ready?
Oh, I, 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 I,